mugihugu cyiza aha bakijijwe bazora bahashikanye no kwizera Yesu Kristo gusa
genzi ndakuramukije kandi ndanaguhaye ikaze kugira ngo uze ubane nanjye mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza cuno munsi icigwa tugiye kurabira hamwe kivuga giti ibi nibyo bihe bikomeye ibihe bigoye kuruta ibihe abakristo b'ukuri bagiye kuzojamwo ibihe by'akarengane ibi nibyo bihe bikomeye kumure mwakiro cigwa uraza gutahura neza uno mutwe dusenge uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe n'ibihabwa icubahiro abantu bawe tuje imbere yawe kandi no muruno mwanya kugira ngo twige ehe rero uno mwere data ariko arakurikirana kino kiganiro mugihe ubana nanjye mu gupfuha ubutumwa bwiza ndakwinginze mwami ubane nawe kandi kugira ngo ashobore gutahura uno butumwa bwiza umugirire ikimazi kizotuma ahabwa kubyasezeranywe kuko abisezeranye yuko uzobiha abakwizeye bose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen icigwa cy'uno munsi kivuga giti icigwa cy'uno munsi kivuga giti ibi nibyo bihe bikomeye kuba Kristo ukuri kuruta ibihe by'akarengane byimirije kuzoba kubera iki icigwa kitwa guca mugenzi sinzi ko wewe wamaze kubisoma neza hariya muri Matayo igice cya 24 Yesu yaravuze kubyerekeye ibimenyetso bizoranga isambuka rya Yerusalemu ariko kandi umwami wacu Yesu Kristo yaravuze kubimenyetso bizoranga igihe cy'iherezo ariko kandi birakwiye yuko turaba ano majambo y'umwami wacu Yesu Kristo mu ishusho y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu hariya mu butumwa bw'abamarayika batatu buno butumwa bw'abamarayika batatu ni ubutumwa budasanzwe bw'ubuntu burimo gutsindanishirizwa kubwo kwizera kandi ubutumwa bwatanzwe kugira ngo barigwe araba ku isi indimi zose n'amoko yose nk'uko tubisoma mu byayishuwe Yohana igice cya 14 uhereye ku murongo wa 6 ugashikana ku murongo waho wa 12 rero birakwiye yuko turaba ano majambo ya Yesu tukayaraba mu ishusho nziza ya none iboneka mu butumwa bw'abamarayika batatu na cyane cyane ubutumwa bw'umumarayika wa gatatu turi mu gihe cy'umwaka w'ibihumbi 2022 turabiye ku kirangaminsi cya Jire Sezare umwami w'abami uhambaye yabayeho mu gihe cy'imyaka ya 46 Yesu Kristo yaramaze kugenda mu ijuru ari we yavuye ashyiraho ikirangaminsi gisanzwe gikoreshwa ubu ku isi cyane icyo nshaka kwigisha uno munsi ntago ari iby'ibirangaminsi murambabarira ariko nshatse kubatahuza umwaka mvunze njewe w'ibihumbi 2022 uno mwaka uburabye ushobora kwandika ibiharuro bindi biwuvamwo bitatu gusa ubwa mbere ushobora kwandika ibihumbi 2022 ubwa kabiri wo kwandika 0 2 2 2 ariko nta giharuro gitanguzwa na 0 iki rero turashobora guca tugikuramwo hama ibindi biharuro byokurikira n'ibihumbi 2,220 cyangwa tukandika 2,222 bino biharuro byose birabamwo duteranije nk'abagira epreve donefu epreve nefu kugira abize ibiharuro bakibabyumva ucugenda utobora 6 6 6 inshuro zitatu bigahava byuba 666 burya hari ibintu byinshi tworaba kugira ngo bitwigishe turiko turaraba ahisi iri kirerekeza tukaba tuzirikana neza yuko igiharuro amajana 666 cerekana ibintu bidashitse cerekana ukuntu abantu babarenze ku mategeko y'Imana. Mugenzi, turashobora kubona yuko byanka byakunda ahisi iri kirerekeza aha abantu bisi bahagaze ni kurenga ku mategeko y'Imana. Abantu bo ku isi barushiriza gukora ibibi. Satani yarahagurutse, umuntu wese amuhaye icicaro yiteguriye kumurotsa amuhindure igikoresho ciwe gikomeye. Isi itera yerekeza ahantu habi cyane, abantu bari kurenga ku mategeko y'Imana. Abantu baragenda gusenga ariko bari mu busambanyi, abantu baragenda gusenga ariko ari bisuma, abantu bakomeza kubesha, bakomeza kwigumira mu kaboregwe, bakomeza gukora ibibi cyane. Uko umunsi uhera, abanyakibi babandanya gukora ibibi babaza Imana. Iki nicyo ndiko nshaka kuvuga hanini. Iyo turiko turavuga amajana 666, ntabwo tuba turiko turavuga ibiharuro bya fizike na matematike cyangwa abahinga mu by'ibiharuro bashobora kuduharurira bagatora amajana 666, ariko tuba turiko turavuga cyane ku byerekeye kutubaha Imana no kuyigororokera ku rugero rubereye, haba kwitondera icyagezwe kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu, ariko ukagira ibindi byagezwe by'Imana utitondera. Nka kino gihe Satani yahagurutse kugira ngo ashobore kwerekana akanovera canke ibyiza canke ibintu by'amashugwe bitaka dimanche ngo abantu bakomeze kwanka icyagezwe cy'Imana cy'isabato, ariko babone yuko dimanche ari ikintu cyiza kidasanzwe kuri bo. Uko iminsi itera yerekeza, bino bintu bibiri bikomeza kugwirirana ku isi, kurenga ku byagezwe by'Imana byose, na cyane cyane hagaca hibonekeza n'abandi bakomeza kugwirirana barondera kweza icyagezwe cy'umuntu, ariko icy'Imana cyoco bacirengagije. Uko imyaka ibandanya yegereza, niko bino bintu bibandanya nabyo biduga. Muri ubwo buryo Satani acateza ibyago ku isi, kubera yuko abantu iyo baretse Imana, iyo baretse kuyoboka Imana, nta kindi kiba gisigaye, Imana ibakura ko uburinzi bwayo. Hama Satani nayo igaca iza kugira ngo itangure gukororera ibyago n'ibibi ku isi. Ibi rero ntabwo bikora uko gusa sans objectif. Nagira ndababwire yuko kuba wokwirigwa inzara cyangwa kuba wogwara cyangwa kuba worata amashuri, ibi Satani nta intere ndende abifisemo. Nde intere ndende afise Satani ni yuko umutima wawe uva ku Mana. Niyo rero muri ino nzira abantu bamaze guhera ibyagezwe by'Imana, abantu baretse icyagezwe cy'Imana cy'isabato, icyo acakurikiza ni icyahe? Imana imaze gukura uburinzi bwabo bwayo ku isi, Satani atangura guteza ibiza, atangura guteza amapfa abantu bakarima ntibimbure. Satani atangura guteza amapfa abantu bakorora bikanga, bagatangura kwidogera leta ngo niyirikirabigira. Oya, ntabwo bari leta, muraraba ni mu bihugu byose, ntabwo ari hano mu Burundi honyine. Hose ubuzima bwaransi mbere hari abantu biyumvira, hari ukuntu abantu iyo byanse kuri bo biyumvira ngo kubandi hoho biriko biragenda neza, akabona wewe witurije w'imahoro nije kumbe nawe umutima byanze agaca yiyumvira ngo wowe biracagendeka niwe byanze gucyo iyo uri hano mu Burundi wiyumvira ngo hamwe woja muri Congo cyane muri Tanzania hoho ngo ubuzima w'uburonka byo koroha nakanda kubwire igikuru cyane gikenewe nuko abantu tugaruka kwitondera ibyagezwe by'Imana yamara kubera yuko Satani yamaze kwifatira imitima ya benshi abantu benshi bumvise umuco bumvise ukuri bumvise imburi baca bayigwanya bagafata ingingo yo kwigumanira na Satani wabo mu nyigisho zizimiza yamaze kubateza muri ubwo buryo Satani nahengeshanya atangura kubigisha imitwe ati wewe vangaha ugende uvengaha ahantu bari kubarigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko wewe vangaha uhunge uhunge ubwo bukene uhunge iyo nzara ugende muri bya bihugu by'abantu basenga ibigirwamana abari ugenda kurondererayo inyungu zinosi mu yandi majambo ugenda ahantu utazosubira kumva inkuru nziza ya Yesu maze nawe wifatanye n'iby'isi bitoroshe Satani inzira nyinshi arazizana akabarira umukobwa ati wewe ko byanse hariho abagabo bahezagiwe genda wifatanye nabo ntibazogira icyo bakumara ko umubiri wawe uzowutahana ariko ucikane n'amafaranga Satani atangura kurondera uburyo abantu bo kwigwanira dushinga ibigo dushinga amashyirahamwe uburyo bukaboneka umuntu agatangura korora ingurube atahora yorora umuntu atangura kugendana n'abagenzi kubera bwa ati bariya bagenzi n'abanyamafaranga gutyo agaca atangura nawe kunywa inzoga uko na yindi tekinike y'ibibi n'ibibazo byose Satani ari karazana ataruka abantu bakuraniriza hamwe abantu baje hamwe bamuyoboke abarongoye amadini batangure gukora amanama ati yewe hararabye none turakora iki kugira ngo kino kibazo gihere inyishu bari bakwiye gufundikira ko bose yariye bagenzi muze twigisha abizera bacu abayoboke bacu tugaruke kwitondera ibyagezwe by'Imana n'isabato irimo niyo yari inyishu yonyine yari ikenewe kubera yuko igihe abisirayeli baba bagiye kure y'Imana inyishu yari yariye nimusome hariya mu gitabo cya Nehemiya inyishu yabariye nimuze tugende dusabe Imana imbabazi twitature niko uhoraho imana igize imana ivuga ati nimuze mwitature mwihane nange niteguye kubabarira nyamara baca batangura kwiyumvira aturumva tuzogabanya ibyotsi urumva tuzokora ibi urumva tuzokora ibi ariko ntibabona icyazanye ibintu gutyo rero kwiyunga hamwe y'amajyambo aboneka mu byayishuro Yohana ngo Satani azobakoraniriza kurwana intambara yanyu miheruka muri ubwo buryo nyine ijambo ry'Imana rimbarira hariya mu byayishuro Yohana igice cy'indwi yuko umumarayika w'Imana nawe ariko arazunguruka ashyira ikimenyetso ku bagurano b'Imana bama basenga Yesu Kristo udahumeka bamukunda bakabigaragariza mu kwitondera ibyagezwe byiwe n'isabato irimwo rero icyigwa kitubwira ngo ibihe bikomeye ku bakristo ni ibinyene ibyo bigeragezo ayo mapfa n'ibindi bibazo byose bitera ku isi birashika no ku bakristo mbere abakristo bamwe bakaba bo kwiheba bagatangura nabo kujya ibiturire bagatangura nabo kugenda nk'uko imana itagomba kino gihe nico gihe cyo kwegerana imana kuba Kristo. Yesu yigishije abwira intumwa ziwe natwebwe atubwira ikibimenyetso byerekana igihe cyiherezo. Ahanini ariko aravuga yuko tugomba kugira umwiteguro imbere yuko ibyo bintu biza. Yesu ariko arerekana iki? Ndashaka ngo witegereze amajambo yiwe akoresha hariya muri Matayo cya 24. Avuga ngo iyo minsi y'agahamo, iyo minsi y'akarengane izogerurwa. Yesu wewe yerekana yuko igikuru igihe gikomeye ni kwitegurira iyo minsi apana muri iyo minsi. Kubera yuko muri iyo minsi hoho umuntu azogya ibyo yaziganije mwayo iyo minsi, niba hari igihe cyo kwegerana n'Uhoraho, niba hari igihe cyo kwitegura iyo minsi, ni ikinyene. Ni kuvuga ngo igihe gikomeye ku Bakristo ni ikinyene. Utiteguye, udafashe umutima wawe ngo uhungirize muri Yesu Kristo, ufate ingingo yo kumwegurira ibyawe byose uno munsi nyene, ukaguma uri muri ibyo, uvuga ngo twimirije ibihe bikomeye, twimirije ibihe bigoye, ariko utari kwitegura ukamenya ubukristo nubwo muri ibyo bihe bikomeye. Nagana kubwire yuko mugenzi muri ibyo bihe bikomeye we nturimwo, nta bihe bindi bikomeye. Kubera yuko ibihe bikomeye ni ibinyene, ni bihe byo kwimenyereza guhangana na tuno tuntu dukenya, ni bihe byo kurondera mpemu yera ahambaye abandi natwe. Niba rero tuzoba dufise icyo gihe mpemu yera, kandi ikindi kintu nobabwira ni uko mu gihe cy'agahamo umumarayika azoba yahejeje gutoranya abagurano b'Imana yabashize ikimenyetso. Icyo gihe Yesu Kristo azoba ari kumwe natwe kugira ngo atugwanirire. Ni kuvuga ngo ibihe bikomeye ni ibinyene, ushobora kuvamwo mu rugamba mwa kino gihe canke ukarugumamwo. Muri icyo gihe ntuzoba ufise uburenganzira bwo kwinjira mu rugamba. Ni kuvuga ngo uko bizoba itsinzi yo mu gihe cy'akarengane, ni itsinzi ironderwa mwa kino gihe, naha icigwa kiriho kirerekeza. Naha icigwa kiriko kirerekeza mugenzi. Mukurangiza turazi hariya mu byayishuro Yohana igice cyaho cya 14 hariya ku murongo waho 9 tubona ngo impera n'imperuka abagororotsi bobo bazotsinda, abagiye mu ruhande rwa Satani bo bazotsindwa. Ni kuvuga ngo igihe cy'akarengane ni igihe kizoba ari igihe cyo kwerekana abakristo b'ukuri baje hariya bitegure guhabwa ibyasezeranywe. Hama abantu nabo bagiye ku ruhande rwa Satani baboneke bitegure nabo guhabwa ibyo basezeranywe. Ni kuvuga ngo rero mugenzi, iki ni cyo gihe cyo gufata ingingo cyo kwegerana Imana, cyo gusenga, cyo kwisonzesha, cyo kwiga ibyanditswe byera, cyo gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo ubugingo bwacu tubuhungirize muri Yesu Kristo. Ndaguhamagarira mugenzi noneho uno munsi kwizera Yesu Kristo, kumugira byose byawe, kumugira umwami n'ubugingo bwawe, kugira ngo ubwo turi mu bihe bikomeye nk'ibi, ibihe ibibi bibandanya kwiyongera ku isi, twebwe twoye kwifatanya n'ab'isi, ahubwo urukundo rwa Kristo rutugaragariremo mu kwitondera ibyagezwe byiwe. Yesu akugire neza, Yesu aguhe umugisha, aguhe kwamwizera ibihe byose. Ubwo agiye kuza muze mujyane nawe, ntakire bagenzi ijambo ry'Imana.
Muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza, aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mufise icyo mubaza cyanye mwipfuza kutwandikira kuri iki cyanye kiriya, cyanye mwipfuza kujya muri groupe ya WhatsApp, twandikire kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya majanabiri na mirongi tanu nindwi mirongi tandatu na rimwe majanabiri numunani majanatandatu na mirongi tandatu nichenda akamenyetso ko guteranya amajanabiri na mirongi tanu nindwi mirongi tandatu na rimwe amajanabiri numunani majanatandatu na mirongi tandatu nichenda canke ukavyandika muri komanteri. Gira nawe ucuterereye mwa kino gihwa dukorera Imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.